a simola a tsila botswana ke mo Tlokweng gompieno re tle go ela tlhoko diemo ha la itse gore ga re buidilo hela re be re sa leke go ditsatsa ka motlhala go itse gore gape sentle sentle go diragaleng ka tseleng tseng jalo mme ke dumela gore re ntse re tsamaya mo Tlokweng re tswa ko mahelong a harologaneng go batla jalo kgomo e go buiwang ka yone e e leng gore banni ka bontsi ba supa jalo gore ya ba tlhorontsha mme ke dumela jalo gore go tlogeleng gane go ya ko pele re tlabe re tsamaya jaanong mo motseru ka jalo dipolelo tsa batswana ka go harologana ga bone gore sentle sentle go diragalaeng ka tseleng tseng jalo mme ke dumela gore ke kgomo e ga se se nkgakgamatsang ya ka moela jotlhoko ke gone gore ga ena tshipi ke be ke ipotsa gone foo gore e tla re ga re tswa gone ga re be re yaka ko re batla yaanong ka motlhala gore ke kgomo ya gamang jang ko kae mme ebile gape le dipolelo tse go buiwang ka tsone a ke dipolelo fela kana di na le boammaaruri mo teng ga kola jalo gore re ntse re tswa ka ga tšhopisi ka ga le basupa jalo gore nya mme yone e tla ka kwano go le maitsiboa and then e re leleka go le bosigo ke dumela jalo gore you can share with us the experience you have about this cow and then go a ko pele re be re itse gore a mme dikgang tse tsotlhe di boammaaruri kana jang rona re bobega dikgang bo e leng gore ga o re reo re pula yana re be re tswa ka di-raincoat le dikhuku re tswela ko ntle re taboga kanti pula e sane mme gano ga re ga kgomong wa e bona koe
erra nyaa nna kgomo e bageso ga ke dumee gore ke kgomo yana e leng gore e ka tsewa ya tlhabelwa morae gotlhelele ebile ya mpoisa ka gore le mo thogong ya yone yana e tswa mmu mo dinakeng mme go lebega e le gore tota go boammaaruri e lwantsha batho e tsenelela batho mo malapeng mme ebile e kgomo e leng gore e bodipa nna ebile ke dumela gore tota kgomo e ka tshwanno kgomo ya re ga o tsena go yone ga o tsena gone sentse o ria e seye wantanang kry-a but e dithetse e patsame ga ke rona ba re itsositse re rile morena re kopo eme ka dinao re sheke gore ga ona le tshipi kana yanra mme mogolo wa gala ema ka eme yana ga a tshikinye ga a reng ga a ebile ga a ye gope a re ga re yana o ntse ga go itshelele kgatela o a chaisa wa ko wa go theoela ko translate ko tshopi
a ke dumela gore go na le dipolelo di le dintsi mo mafelong a mantsi a a harologanang mo lehatsi la botswana go na le bo mamašia go na le dimmefe di le dintsi tsa dilo tse di diragalang mo lehatsi la rona botswana go na le ditopo tse dingwe tse e leng gore batho ba bua dilo tse dintsi ka ditopo tsone tseo gompieno re mo Tlokweng go buiwa ka kgomo mo Tlokweng mme ke dumela jalo gore a re utlwe sentle gore a mme dipolelo tsotlhe tse di buegantse ka dilo tse di ntseng jaana tse a di boammaaruri kana di ntse ka tsela ntseng jaana mme ke dumela jalo gore gape se monate se ngwaelwa nna kare kgakgamalo ya me tona ke gone gore go mo ga ena tshipi mme ke dumela jalo gore ka kgotleng ba tata ba tlhalosa gore a mme bone ba itse ka dipolelo tse batho ba di utlwang ka yone kgomo le baeng ba yone gore go ntse jang ka tseleng jaana gape ga e le maaka batswana e le maaka a re tlogele maaka ke batla mongwe ela o nnang mo Tlokweng ampolela gore nna ekile ya nteleka nna ekile ya nteleka kana go diragala ka tseleng ke dumela gore ebe sense re nna gonega wa bona hela gore sebete se se kana-kana le a go tealele ka yone mme re ile ratla ga go yone go e lebelela go e kanoka a wa re kgomo ga ena tshipi kwe
kgomo ankele ka ga ke e boneng ga ena tshipi ebile ga ena tshika epe e tshikinyegang ya gore nyaa motho ke o gawe e iketile monogela yaanong nna ya ntshosa tota ya mpoedisa tota ankele
nnyaa mme ke dumela jalo gore nne re tle go e kaela o tla e dikologa yana e kanoka gore mme a ena le tshipi gore re kgone go sala tshipi morago go itse gore a mme dipolelo tse batho ba di buang ka yone ba letsa diutara ba tlokwa ya
ga eje bo omang ke itse gore a ejele omang kanang kana go na le gore namarraga tema dele ga ke itse gore ka gore ebile ke a re e tonanyana e e le poo yana ka tabe e tshola bana
mme ke dumela jalo gore golo mo ke santse kore ke go rurigatse ke gone gore ever since re goroga gone mo lehelong lonele ga ise re leleke mme ba ba buang ba re e ba leleka ga go le bosigo but re batla boammaaruri gore e nne botlhamala le gore ga go boammaaruri ya leleka ga go le bosigo kana go diragaleng ka teleng tse jalo thank you very much ba re tlhoko go itlhala jalo re a go utlwa ko kgotleng gore bone ba reng le gone mo motseng dipolelo tsa batlokwa gore bone ba reng ka thulaganyo yone e ka tseleng tseng jalo le gone gore ke ya gamang e lelekile bo mang maikaelo lo a ile gore ya lele ka buso e lelekela e buso but ka ha di taxi rights ba ne ba tlhalosa ke bona yone e tsena mo jarteng e bula pompo ga ikubi but ke ha isi si a di tsere ka
a gore le ka mo ira re tla o ka itsa mae
tla thank you very much thank you very much ba ile di lo tlo
tla tla
thank you
komo
ya ile